Asha imodo kirikira twagwa kandi abantu bariyo bapfiriyeyo imodo kirikira twagwa ni mumvura muragwa kugira ngo mumenyeshe imurambya ashobora ku intervena ibintu bibabaje cyane bapfiriyeyo kandi nta kimbyo kirakogwa kugira ngo baveyo
umubabaro y'imurambya y'imodoka yaguye mu ruzi batatu baritaba imana ibyo bihejeje kuba ku muhinga mukuru wa 10 munyonyo 2022 mu isanganya ry'imodoka yo mu bwoko bwa Probox yariko iva ibujumbura ija mu ntara ya Karusi.
Mwishuri wiga baze bijya bisanzwe ni nk'umushinge mugabo ntiyobatse gena muhaze bajya bari kwishure bijyaziye kwishure mu Burundi nacyo kimarige ntako none mwese abo basegondeye ikisokare mwenze
Mukuru mugambwe CNDDF DD na Musenyeri Salvatore Nciteretse amajambo abiri yabo bantu na majambo avuguruzanya umwe ati ivyigwa vyo mwishuri ntaco bibaze ngo nibifatiswa ivyo bivugwa na Riveriano Ndikuriyo ariko nanone Musenyeri Salvatore Nciteretse hari ivyo nawe yatangaje akanavuga ko abavyeyi bategerezwa kutadohoka kwibanga ry'ukorera na y'urwaruka ngo rwirinde kuba ibihwara ivyavuzwe n'umukuru w'umugambwe CNDDF DD Riveriano Ndikuriyo avuga ko ngivyigwa vy'ibiharuro ataco bimara abamwe bakaba batarabifashe neza banavuga ko umutegetsi akomeye atobwira abantu ko batoja ku mashure ngo bige ibiharuro kuko navyo birafise ico bimaze kandi ngo vyose biruzuzanya ariko nanone bamwe bakavuga ko ayo majambo ya Reveriano Ndikuriyo arayo guca intege ugwaruka Musenyeri Salvatore Nciteretse nawe hari ijambo yashikirije turaza kumva impanuro nawe atanga naho bihurira nivyo vyavuzwe na Reveriano Ndikuriyo banywanyi bacu iyo niyo nkuru tugiye kugaruka ko ariko turaza kumva nibindi vyo ndakuri subscribe kugira igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro urajuba mu bambere bashikirwa navyo ano makuru yacu turaza kugenda tubabwira ibindi ariko mbere yuko twinjira neza ngira tubanze dutangurire kuri no nkuru y'umubabaro y'imurambya y'imodoka yaguye mu ruzi batatu baritaba imana ivyo bihejeje kuba ku muhinga mukuru wa 10 munyonyo 2022 mu isanganya ry'imodoka yo mu bwoko bwa Probox yariko iva ibujumbura ija mu ntara ya Karusi yataye inzira higwa mu ruzi mu barazi aho bita kwirenga ku ruhande rwa komine Kiganda y'intara ya Muramvya nkuko vyemezwa n'abari ngaho iyo modoka yarimwo abantu batatu hamwe n'umushoferi agira kane abo batatu bose baciye bitaba imana shoferi akaba ari we wenyene yabashije kurokoka abajejwe intwaro muri hako gace bavuga ko iyo modoka bamaze kuyikura mu ruzi abitavye imana nabo bariko bararaba uko ngene bo bashikana mu buruhukiro bw'ibitaro vya Muramvya ni inkuru mbicane ni inkuru ibabaje turahojeje imiryango ya burya babo muri iyo sanganya ni ibintu bibabaje cane kubona iyo sanganya yabaye akaba humvikanye rero kamajwi yagiye aratana hantu abantu batabariza kugira abo bantu babashe gutabagwa bavanwe muri iyo modoka
asha imodoka irikira twagwa kandi abantu bariyo bapfiriyeyo imodoka irikira twagwa ni mumvura muragwa kugira ngo mumenyeshe imurambya ashobora ku intervena ibintu bibabaje cyane bapfiriyeyo kandi nta kimbyo kirakogwa kugira ngo baveyo o groupe mwaramutse abantu bo bari kuri centre Muramvya b'intervene harimo doka iguye mu ruzi mu barazi na goruruzuye no kuvuga yabuze ukuntu ivayo barabe ico bokora barungika makabre kumbure bayikwege yaguyeyo kandi abantu bapfiriyeyo aho bita kwirenga kwa miburu Asha imurambya twibaza ko boza n'ama ibintuze amakable ngyango bo yikwega ikavayo. Kuko arabene igihugu besha ashaka kuyikwega.
Ariko ibara rikabajya riryamaze kugwa abantu bo bakaba bapfuye n'abantu bashika kuri batatu umushoferi wenyine akaba ariwe yarokotse. Tandukire tuje no mu yandi makuru ariko aravugwa nkuko nari nabikubwiye mu ntango. Musenyeri Salvatore Niciteretse yatumirira abavyeyi kutadohoka kwibanga ry'ukurera na y'urwaruka ngo rwirinde kuba ibihwara. Ku bwa Musenyeri Salvatore Niciteretse abavyeyi ngo babwirizwa kureresha abana babo amabwirizwa y'Imana ko
cyane abana bayo. Ariyo n'ikibazo gituma twarabonye yuko ariyo kudohoka kwibanga ry'ukurera. Kwibanga cyukurera ababyeyi baradohotse kwibanga cyukurera tuzoweza tugaruke ubwe nababyeyi bategerezwa kurera abana bakiri bato hajya kuziko nyene bakabareresha amabwirizwa y'Imana bakabareresha amategeko y'Imana bakabareresha kubaha Imana rega mu kirundi bavuga bati ubwo bari giti kikiri gito cyamara gukura kiravunika cyane ugarurira inungwa ikiri hafi yamara kurega umutumba kwabira nkayo sibyo none rero mwebwe babyeyi mutegerezwa kurondera kurera cyane abana banyu. Hariho n'ikibazo gikomeye muri aka karere kandi ibyo biva no ku ndero nuko hariho abana benshi bariko barata amashuri, hariho abana benshi bariko barata amashuri bagenda muri za Tanzania hataragera abandi ntimubahimirize ngo baheze baje kwiga. Erega nimurabe amatongo yacu ugena meze kazoza kari mu ishure naho bogenda Tanzania cyange ikongo bakagenda muri Zambia bagende bavuga Gafaransa bagende bavuga Kongereza bagende bavuga Gaswahili bakize mu ishure bagende bazi neza ibiharuro bagende bazi ordinateur informatique n'ibindi. None rero mwagwaruka muvyumve mugire uwo mutima wo weza ngo mwige amashure. Erega ababyeyi bajya bikokora babikokora kugira ngo ejo muzobe abantu bafise ubumenyi bagire akamaro mu gihugu bagire akamaro aho bavuka bagirire akamaro ekleziya bagirire akamaro ekleziya. Mwagwaruka harimo abakuze n'abato nyumvirize ari nkarata duhora dukina twakina kare cyane barimo izo nkarata zirimo Bwana zikabamo bibi zikabamo umuzungu wa kane zikabamo umuzungu wa gatatu zikabamo n'umuzungu wa kabiri izo zonyine nizo zirya mugabo munyuma hacakurikira ibihwara arizo nganda nganda ya gatandatu ni igihwara nganda ya gatanu ni igihwara nganda ya kane ni igihwara nganda ya gatatu ni igihwara izo ndizirya urabyumvise. Urumva rero ababyeyi n'abandi barezi babarungika mu ishure kugira ngo ntimuzobe ibihwara kugira ngo ntimuzobe inganda ahubwo mube ba bwana cyane mube ba bibi n'amaruri iburi mube abazungu bashobora kurya
mu ishure wiga baze bijya bisanzwe niho umushinge mugabo ntiwubatse genda mu bazi bajya bari ku ishure bijyazwe ku ishure mu Burundi ntacyo tumariye ntako none mwese abo ba secondaire x okare mwenze egale x mwenze kwa x plus n nikumariye iki hajya mu karama birafatishwa birafatishwa oya ndababaze birafatishwa
mu mwaka umwaka w'2020 hari mu kwezi kwa gatanu harabaye amatora mu gihugu cyose, amatora y'abahanuzi ba komine, amatora y'abashinguza amateka n'abashinga amateka n'amatora y'umukuru w'igihugu. Aho hose byarerekanye yuko ari umugambwe CNL wazimbere kandi umugambwe CNDD FDD urabizi warabibonye warabonye yuko utagifise amajwi mu gihugu ibyo rero byaseye nkokora ingwe mu jisho inacho gituma se NDDFDD yashavuye ubu rero iriko irumvira gutegura yandi matora mu gutegura yandi matora ibwirizwa kunumya uwo wese atari kumwe nabo abo nabo ni CNL ikindi ndibuvuge kuri CNL nuko CNL imaze gutinda bobo bibajije kukumenga ni nko gutsindwa mu mashira hamwe asanzwe baratsinze batsindira igihugu muri ico gihe babwizwa kubananya gushika mu mpera bakagwanira iyo ntsinzi yabo ivyo nta byabaye muri ico gihe rya tavyabaye babahaye ingufu uwo mugambwe se NDDFDD kugira ngo bandanye ubakurikirana gushika iyo bazinyegeza hose ni nacyo gituma mu komitumba mu mazone mu makomine mu ntara abo bantu bose barongoye CNL bazofatwa na cyane cyane hisunzwe ingene ari abantu basumbye abandi ubukerebuti bashobora gutwara amajwi CNDD-FDD ubundi bwoko bw'abantu bufatwa na abantu bakiri bato cyane cyane bagize uruhara muri ya myerekano yo mu mwaka wa 2015 abo kenshi usanga bari mu bwoko bw'abatutsi hariho n'uwundi murwi w'abantu bahoze ari abasirikare ba kera bo mu gisoda cya leta imbere y'uko se NDDFDD yinjira abo kenshi bakurikiranwa usanga ari abo mu ntara ya Bururi na cyane cyane abo muri komene ya Mugamba uyu munsi rero abari kubaranyuruzwa ahanini nabo kandi imvo sizindi nubwoba bw'ubutegetsi ubona buti twebwe turavye ingenzi igihugu cubatse abantu twabareka bakabandanya tuzotsindwa mu matora n'ubundi ntagisibya.